kundwa nana mpela ndaba ezizwe. Uma noma pupu.
Ah, uza report imbele yomi. Ngaphuma hlabani. Ezinye ziyofelela. So, how do we have to kill him?
With a spear, ndaba ezizwe.
Thank you.